have that mountain to stand before the people of God, for thou shalt be made plain. There is no mountain so high, valley so deep, no ocean so wide, that the Lord can't come by. There is no mountain so high, valley so deep, no ocean so wide, that the Lord can't come by. There is no mountain so high, valley so deep, no ocean so wide, that the Lord can't come by.
He's a miracle walking God. He's the Alpha and Omega. He's the beginning and he's the end. There's nothing too hard for him. All things are possible to him that believeth. I shall not doubt in his hand. All things are possible to him that believeth. I shall not doubt in his heart.
There is no mountain so high, valley so deep, no ocean so wide, that the Lord can't come by. There is no mountain so high, valley so deep, no ocean so wide, that the Lord can't come by.
He's a miracle walking God. He's Alpha and Omega. He's your beginning and he's your end. There is nothing too hard for him. There is no mountain so high. There is no valley so deep. If you believe his name, all things are possible in his name. If you believe and do not doubt, all things are possible with the Lord. If you believe and do not doubt, there is nothing he cannot do.
Ọtụtụ bụ ndị na-efe ego. Ọtụtụ bụ ndị na-efe mmadụ ahụ ka a mara aha ha. Ọtụtụ bụ ndị na-efe arụsị apịrịapị. Ha nwere ntị, ha dịghị anụ ihe. Ha nwere anya, ha dịghị ahụ ụzọ. Ndị na-eme ha ga-adị ka ha. Mara na ha abụghị chi nke m na-efe. Chi nke kwuru m ihe niile.
Ọ bụ ya bụ chi bụ oche ahụ na-adịghị ụra. Ọ bụ ya ka anyị na-efe.
Oche ahụ na-adịghị ụra. Ọ bụ ya ka
m na-efe. Oche ahụ na-adịghị ụra. Ọ bụ ya bụ chi bụ oche ahụ na-adịghị ụra. Ọ bụ ya ka anyị na-efe.
Oche ahụ na-adịghị ụra. Ọ bụ ya bụ chi bụ oche ahụ na-adịghị ụra. Ọ bụ ya ka m na-efe.
Chi bụ chi na-adị ndụ ebighị ebi.
Demonaro, oh Demonaro, oh Zuoro.
ngozi ya so naga ngozi Jehovah so naga ozuoro ngozi ya so naga ngozi Jehovah so naga ozuoro ebe nazo ayo so naga ebe munaroro so naga Jehovah de Monaro, Ngozi Jehovah de Monaro, Ngozi Jehovah de Monaro, O de Monaro, O Zuoro, Akaya de Monaro, Akaya Jehovah de Monaro, O Zuoro. Demonaro, Ozuoro, Akahune Mema Demonaro, Akahuna Warrior Demonaro, Akahune Bumpa Demonaro, O Demonaro, Ozuoro.
Chukwu, chika gọziela gị. Ebe Chukwu gọziri gị, enweghị mmadụ ọbụla nke pụrụ ịkọcha gị. Amen.
Onye Chukwu gọziworo, ọ gọziwo ya o. Onye ahụ Chukwu gọziworo, enweghị onye ga-akọcha. Onye Chukwu gọziworo, ọ gọziwo ya o. Onye ahụ Chukwu gọziworo, enweghị onye ga-akọcha. Onye Chukwu gọziworo, ọ gọziwo ya o. Onye ahụ Chukwu gọziworo, enweghị onye ga-akọcha. Ọ bụrụ na chi ga-emewe ogeze, onye pụrụ imeghe ogbenye. Onye Chukwu gọziworo, enweghị onye ga-akọcha. Onye Chukwu gọziworo, ọ gọziwo ya o. Chukwu gọziworo, enweghị onye ga-akọcha. Ọ bụrụ na Chukwu egbuore guzo, onye pụrụ imechiri guzo. Onye Chukwu gọziworo, enweghị onye ga-akọcha. Ọ gọziwo ya o. Onye ahụ Chukwu gọziworo, enweghị onye ga-akọcha. Onye Chukwu gọziworo, ọ gọziwo ya o. Onye ahụ Chukwu gọziworo, enweghị onye ga-akọcha. Ebe Chukwu gọziworo mo, ọ gọziworo mo. Ebe ọ gọziri m, enweghị onye ga-akọcha. Ebe Chukwu gọziworo mo, ọ gọziworo mo. Ebe ọ gọziri m, enweghị onye ga-akọcha. Chukwu gọziworo mo, ọ gọziworo mo. Ebe ọ gọziri m, enweghị onye ga-akọcha. Ebe Chukwu gọziworo mo, ọ gọziworo mo. Ebe ọ gọziri m, enweghị onye ga-akọcha. Onye Chukwu gọziworo, ọ gọziwo ya o. Onye ahụ Chukwu gọziworo, enweghị onye ga-akọcha.
ebe chukwu gozi woro mo ogozi woro mo ebe ogozi ri me we gonje gakocha ebe chukwu gozi woro mo ogozi woro mo ebe ogozi ri me we gonje gakocha.
The Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my strength in whom I will trust, my buckler and the horn of my salvation and my high tower.
God is my refuge, my fortress and my buckler. God is my refuge, my fortress and my buckler.
You from the snares of the fowler and from the noisy pestilence, his truth shall be your shield. Surely he shall deliver you from the snares of the fowler and from the noisy pestilence, his truth shall be your shield.
God is my refuge, my fortress, and my buckler. God is my refuge, my fortress, and my buckler. God is my refuge, my fortress, and my buckler.
Under his wing shall you trust. You shall not be afraid for that terror by night, nor for the arrows that fly by day. He shall cover you with his feathers, and under his wing shall thou trust. You shall not be afraid for that terror by night, nor for the arrows that fly by day.
God is my refuge, my fortress, and my buckler. God is my refuge, my fortress and my buckler. God is my refuge, my fortress and my buckler. God is my refuge, my fortress and my buckler.
The days of your life, and you shall dwell in the house of the Lord forever and evermore. Surely his goodness and mercy shall follow you the days of your life, and you shall dwell in the house of the Lord forever and evermore.
God is my refuge, my fortress, and my buckler.